Ndimve. Yefetu, yefetu, yefetu. Yefetu. Yeah, you loud speaking, nigga. You loud speaking, loud speaking. Yefetu. Indonu ndenza yona.
Tete ndenze
ndo. Indonu ndenza yona fetu.
Ndenze ndo ntete
ala. Suzenza lost, suzenza lost, suzenza lost fonini.
Fonini tete ndenze.
Wena ushiye icondom apha eSebenzileyo fonini, apha erumini yam. Gokuya ubuze nentombi yakho nihamba noyithu nentombi yakho nibambene ngezandla uthi wena uzothatha nje isilamba apha endlini kuma uhambe eza silamba sakho awushiyile eza silamba sakho awushiyile apha endlini yami uzosithatha uhamba necherry yakho kanti intwana yami uzokwenza amanyala apho ushiye ikhondomu eSebenzileyo hayi man hayi man njaya mjonga ngoku loo nto iyandixabanisisa ngoku yandixabanisisa apha nomimi ubona ezi khondom zakho apha awulahli nasemgqomeni fethu uyinyengeza phantsi kwebhedi hayi man hayi man sundenzela loo nto fethu cela uzothatha ke vele uzoyithatha uzoyithatha zothatha ikhondom yakho bra hayi iza ngoku iza ngoku sure yabo uyabo
Magenzi.
Uyeza
baby. Kolo kusofika yena athatha ikhondomu yakhe ahambe. Okanye zayishana
ngokwani. Yima, uba ibingeyo yakhe bezazoyithatha.
Ndiyazilapha ningojomi kaloku. Ewe, ningojomi.
Ah, suka wena baby, uyathanda. Yazi wena baby, mna thanda wena wedwa. Ndizilungele, bona wena wedwa.
Ayisazi usebenza loo nto ngoku phaa kukho le nto phambi kwethu.
Baby, ayo yam nje.
Magenzi umnikazi. Umnikazi wayo Magenzi uKhumalo umhlangano wakho azoyithatha.
Oh baby, hayi kodwa baby, no man, no man. Hayi masimlinde baby, uyeza.
Masimlinde, makafika
khawuleze. Zakhe, mna nawe sibe moja.
Uba akayithathi, ndizayithatha ngokwam.
Uyisaphi ngoku?
Ndizayibonela icebo.
Ceboni?
Suluhoya icebo wabalelani. Kodwa yona, ndihamba nayo uba akayithathanga yena mnikazi wayo. Nawe uthi ayo yakho, naye uba akafikanga, ndihamba nayo. Nambi ibonileyo.
Hayi, into ngenoyenza kuthatha ikhondom yomnganam. Never.
Inoba yeyakho.
Hayi, andiyitshaywa ngoba yeyam.
Yiyeke ke ndihambe nayo ukuba
yeyakho. Oh, kuzawufika.
Kuzawufika.
Hayi, babe, man. Hayi, babe, hayi. Cela uxolo, mhlobam.
Mimi, tasekhaya. Qale ngixolise kuwe. Ngicela uqale ngixolise kundini. Cela ndicela ndiyaguqa noguqa mntasekhaya.
Thatha into zakho ungaphi into zakho emizini.
Yam ikhondom man. Hey, kwenzeke imistake mntasekhaya man. Ayiliba lapha man. Ndicela ungixolele mntasekhaya. Otherwise iyakuthanda lo mjika.
Sixolisa thatha into yakho.
Thanda inhliziyo yakhe yonke lo mjika. Ndiyamazi uqhele uthetha ngayo oko mntasekhaya.
Ezawuyeka kuthetha ngenxa yakho.
Thatha into yakho fethu. Thatha into yakho. Yabona fethu into ndenzele yona. Geze ndiyilibale naphakade mfana fethu hayi
thatha into suyonyanya
yakho
nasekhaya
naphakade fethu suyonyanya
naphakade fethu man engicabukisa le
hamba nayo
at least fethu ubocela iplek ndikuzame kugcina uclean bra nyani fethu ngeze fethu ndiyilibale fethu ngeze fethu ngeze
kwangxaka
ngendo zakho bra
yima sapha iza nayo ndizawuhamba nayo utata yoyitesta eForensic Lab abasebenza khona ndibona uba yeka abantu
hayi bo kutesta ntoni
ngembeniandithembi kwawena umhlawumbi yakho
give that man a beer
a beer
he deserves it